Shetani yazuse guys yazuse yazuke muri +257 induruzi komeje kwandu kwa higa no nino kiz pokunzwa ashari tv mbanza ndakora muse kwanza ndakubyaneza ko fatwa tukasenga kwanza dusengere buja flavor dusengere industry ya +257 kuko ibiriko biraba twese tunanira gutahura tuva kuri umwe tuca kuwundi twava kwa naka tukaza kwa naka aho safugwa gusa ibibazo bikomeje gutegwa n'abana bariya ndetse bikatunanira gutorera umuti utibimeze gute twavuye kuri beshi mu misi heze yabakuma bavugwa hige no hino ku bintu bitandukanye twagiye kwa Sadbi kuburana ku miliyoni zitatu tuja kubandi benshi cyane batandukanye ariko no munsi ni Baraka Oleg OLG Oleg bisa nuko naho yashikiwe n'ikibazo nyine cy'amafaranga ndetse mbona ikumenga cyari kimaze gihe kitari gitoyi cyane kiriko kiraduka utibimeze gutera kwa Baraka OLG Oleg Mr Boss kwanza tukiringa aba boss tubanza tumenyane hama tubandanye n'iki kiganiro tukomba dukorane uti bimeze gute ni upload iri ngaha nyene vyihuta faster ni breaking news turonse ubunyene bivugwa neza yuko Baraka Oleg ari karishuzwa amafaranga angana no muriyoni umwe n'ibihumbi 150 yoba yarakoresheje mu muzu yambaye ati zo muzu bazitwaye he guys tubanze twimvire kwanza aho no musa ageze yaho muririmbyi yambare muzu z'umuriyoni n'ibihumbi 150 bisigura yuko aba boss twabaye benshi yuko nanje ndi mu boss muri kino gihe ni mubizi none guys ati amafaranga rero ari karishuzwa ari karishuzwa n'inzu isanzwe yambika barindi cyangwa igurisha impuzu style zimbye cyane kandi zisa neza nayo si yindi ni Le Parisien hariya muri ville beshi murahazi cyane ati rero byagenze gute turafise urwandiko rwa sose tutari siri ijana ku ijana yuko goba urwandiko gukuri ariko kandi kubwo ari iyo nkuru twa rose tuvuga ati reka tuyishikirize hanyuma tubandanye n'amatohoza urwandiko ndasubiyemo sindi siri asampursa yuko goba ariko cyangwa goba atariko ariko turacyari mu matohoza urwandiko no rwandiko amasezerano yo kuriha yo kwishura aho nyene kwandika cyanke nyene gutanga ideni yitwa Ibrahim Ndayishimiye ariwe yo bakora muri Le Parisien ariko ari aha ideni cyanke yes aha ideni Baraka Oleg OLG Oleg Mr Ugwego n'andi mazina menshi kimpuzu avala ayo mafaranga yose aho yamuhaye make yaramubwiye ati ayanda sigaye nzo yakuhereza ngarukanye impuzu ugwandika ko rusomwa gutya cyanke rwanditswe gutya haranditse ati amasezerano yo kuriha itariki 25 z'ukwicenda umwaka w'2021 jewe Baraka Oleg ndemeye kuriha ibihumbi 140 umuriyoni n'ibihumbi 150 bacha babyandika mu kirundi apa umuriyoni n'ibihumbi 150 ko ejo igitaramo giheze nzotanga ibihumbi 500 ya mbere hama ku munsi ukurikira ari uwo munsi wa gatatu ibihumbi 950 agatangwa ideni rikaba riheze harenze uwo munsi nzocibwa amande hama magarikwe note bien mu gihe horenga ubutungane buzonkurikirana Baraka Oleg ashira kisinye ivyabona ngaha ndabona ndagijimana Aimable hamwe na Fabrice Ndayishimiye aho uwandise yandise agira ati nije Ndayishimiye Ibrahim nishuza bose bashira kimikono urwandiko tumaze kururonka twavuze ati iyi nkuru ndabona umenga ikintu cyoroshe kandi si ikintu gito cyane uko umuntu amaze kwishuza amafaranga yo kuvuga ko haba hari ibindi bintu birebire ariko turacibaza iyi nkuru se yoba ariyo kuko turiko turamurondera OLG Oleg turamuronka ngo turonke umuco ndetse turaronka n'umwe mu bantu baba bari muri Le Parisien twobazagira ngo tumenye ingene inkuru yobi yifashe ariko ndamenyesha neza yuko ntihagira igihinduka cyangwa ihakagira akandi kantu tumenya kuri ino nkuru turayibashikiriza nka Elma Love mwari mu mutadeo kigwangu mankora kugira ngo ndabahereze update ziri hejuru guys ariko kandi ndabwiye ati reka dusenge jese naho uri bikorera muri +257 kuko hose haguma hari ibibazo bitegwa n'iki kese ni gusenga tu ndakunda cyane gira subscribe utara ikora maze kuyikora nawe n'umuntu w'amateka imana imuhezagire cyane ciao.